maze kubyimba ngahamwe josi biguma bivyimba biguma bivyimba bikanka ko nicara bikanka ko njyama ndateba ndavyimba munda
bacha barambari bati mubyeyi wihangane umwana wawe arafise ingwara ya kasera
Isaac TV.
Yes, amahoro y'Imana bari namwe bakunzi ba Isaac TV, Genitwa Isaac Classic, Juma Jukes n'ari kuri kamera. Ni muri ya ntumbero nyine kubona tubazana amakuru atandukanye, amakuru avugwa hijya nino, amakuru ababaje atwenza byose muri Isaac TV, ni muri ya ntumbero nyine kubona tubona ubukuru bw'Imana, kubona tubona ico twibaza ko turusha abandi, ariko uko abandi babayeho, tubwiye bikumbe bitandukanye n'uko tuye tubayeho. Byose rero muri rusange burya gena manvuga iminsi yose yuko ntako nikomeye cyane mu buzima nko kuba ufise amagara meza, kuba ufise sante nziza ni ikintu gikomeye cyane ku rugero rudasanzwe. Tuze turicara hasi tushimira Imana n'ukuri ku magara meza Imana ikira duhezagiza. Uno munsi ndi kumwe n'umuryango, uyu muryango mbona ngahantu umuryango nuvuga yuko uri mu ngorane zidasanzwe. Ndasubiyemo, uyu muryango nawo nyine uri mu ngorane zidasanzwe. Ingorane zidasanzwe murashobora kuba mubonye kucumengana abantu nyine bibereyeho neza fresh nta probleme bifitiye, ariko bari mu ngorane zidasanzwe. Reka ntangure kuramutsa uno umwana ni sawa
sawa kebuke
urashobora kutuza akajwi witwa
Irine Rukundo Noela. Yego.
Okay, Noela ufite imyaka ingahe?
13.
Mama ndabaramukije.
Mwaramutse neza nyakuba.
Mama ariko turakunda umwanya kumbere nawe ubidondo.
Yego, jewe nditwa Lihoniya Niyongere, navukiye muri commune, navukiye muri province Bururi mu ntara ya Matana. Yego.
Okay, sawa muri Bururi Matana. Sawa mama, aho nyine tugiremo ndaza kumuvugisha umwana gahagato. Murakora barabumenga nta kibazo mwifitiye umenga ni nta mumeze neza, mpamvuse ingorane nyabaki.
Nyakubahwa je ndafise ingorane zimwe zikomeye cyane. Naragwaje umwana ndamugwaje igihe kirekire. Maze kugenda mu bitaro bishika bitatu mba hanshika njahamva hanjiyi uwo mwana ariko ararenza imyaka ibiri agwaye, kugira ngo batore indwara yiwe byaciye kure cyane. Umwana amerewe nabi kandi n'ubu aracamerewe nabi. Ubu ngeze natanguye kuri wa karede baramurondera indwara mu kwezi k'umunani, niho batoye indwara yiwe kuva mu kwezi kwa gatanu itariki 14 niho nashitse aho kuri wa karede. Mu kwezi k'umunani rero niho bambariye indwara yiwe bacha barambariye bati mubyeyi wihangane umwana wawe arafise indwara ya kasera. Ndabona rero yuko namwebwe mwumva indwara ya kasera kugira ngo yikire ni ibintu bihanitse cyane. Ndagerageza ndarondera icyo mfasha, ndatinda ndabura ikintu cyo mfasha. Ngeze rero hehe ngeze ahantu ku bitaro bya Semuseka, bigoye cyane atabufasha dufise. Iyo ndwara ya kasera rero kuri Semuseka kugira ngo uronke umuti waho bisaba amahera menshi cyane, nanjye atacyo mfise. Niwambaza n'amahera ngaho igihe nta nayo nashobora kuronka yishobora kubuza uwo mwana. None banyakubahwa mubona mubishoboye, nasaba ko mumfasha mukantabara mukamburiza uwo mwana muzi wamukoze cyane. Uwo mwana rero bamaze kumenya iyo ndwara yiwe bace bambariye bati rero muntu w'Imana naho tworonka uduti twaba turamufufahaza aha ni kuzofata mu Rwanda cyangwa ahantu muri Tanzania, niho hari umuti w'uyu mwana.
Mu Rwanda cyangwa muri Tanzania? Aho nyine tutarabandanya kwanza tugende bukebuke abantu ko twumviza neza bakunzi ba Isaac TV ndege navuge burya abenshi baribaza yuko iyo twe turavuga ibintu nk'ibi ashobora kuba bamenya ni ibintu bisanzwe, ariko byari bikomeye cyane. Umaze kubona umubyeyi nk'uwabwiye ati igihe umwana wanjye bamutoye kanseri. Kenshi kanseri bavuga benshi bazi yuko kanseri idakira. Mama, abaganga bakubwiye ko ashobora gukira umwana?
Bambariye ko agiriwe amahirwe akaronka ubwo bufasha buzomushikana muri Tanzania arashobora gukira. Njye ndabaza nti none ko muri Tanzania nananiwe no gushika ngaha muri Bujumbura, muri Tanzania nzoshika yo gute? Ataba byanka byakunda urondera umuntu w'umugira neza. Yego.
Okay. Ati narondera umuntu umugira neza azomushikana muri Tanzania kugira bigende neza bakubiye ko bisaba uburyo bungana gute mama kugira bamutware muri Tanzania avugwe ko ndazibuka abantu bakunze bakunze activate turaba bobo akazi kabo niko amabafasha kubera yuko imana nayo nyine bagabana nyo hezagira mu vyiwabo bakeneye uburyo bungana gutegura umwana nawe atwaye kuvugwa muri Tanzania
kugira ngo shike muri Tanzania jewe ndavye uburyo bwoshobora kuboneka mo bishoboye mwebwe nyene na jewe sinovuga ngo nobi
cyakumenye ibyo baganga bakugiye hakene ubujye umwana
ngira nk'imiliyoni 15 kuko ngo iyo miti ni yese itarigwa hanze nyene ngo itoshura kuzi ni Burundi
imiliyoni 15 bakoze ba Isaac TV muravyumva nami muravyumva je ntacyo mfise mvuga ndaje mfise inkora ariko rinda namuvugisha umwana gato kuko n'umwana turakene kumva ibyo ari byo umwana wimva Okay. Hanyuma
birate babira nk'abaca abantu ara mu bitaro. Ngiye mu bitaro maraye indwi zibiri. Tarike 26 zo kwa gatatu niho nagiye mu bitaro. Itarike 14 zo kwa gatanu aca bandungika kuri wa karende ndahamara amezi atandatu. Ndahamaze amezi atandatu baca bandungika muri semuseka ndahamaze amezi atatu amezi ane arakwiye hanyuma maze kubyimba ngaha mu ijosi biguma bivyimba bikanka ko nicara bikanka ko ndyama ndateba ndavyimba mu nda maze kubyimba mu nda bikanka konja kaguma bantera imiserumu sisenga hamunese mugankere kuri wa karede baca bambaga ngamwe zose bakura ku inyama baramanze barayipima barame ngwara yariyo ubera bari bayibuze natanguye nja ahantu bita ikibuye hanyuma ikibuye bara basubiza matana imatana basubiza bandungika muri wa karede bandungika muri semuseka ubundi muri semuseka nara kuko nta simfisi wumvuza
none mama gushaka no mwanya kuva hiyo hose mba ku mwana rinzira gira ngaha sinzikara ona ku kanseri gumi mu vyimbisha mu biri hose none nta bundi bufasha muri aronka na hamwe nta muntu numwe ari yumvira ati reka ngira icyo ndagufashije mama
yego nyakubahwa twe twarigeze kumva yuko bashira kuduha ubufasha ku muri solidarite none muri solidarite bubyarase gose harageze n'igihe bazana kudusohora ngo nitubeho
kubera kubura amafaranga kuri ibitaro
abo ngaha kuri ibitaro ngo batwara amahera menshi cyane
urumva yuko rero yatare mwana benshi kenshi turakunda kuyaga n'abana bafise indwara nk'inzi wawe kandi bamwe banafise n'izindi zikomakomeye cyane kuruta iyigwawe bamwe muri turanayaga nabo bakavuga ati tubwire imana ifashije n'ukuri nkakira ndemereye imana ikiniki ibi biri mu bintu bituma imana igukorera ibyo utari wibaza kugira uzo ikorere shaka wemerera imana ngaho imbere y'abakunzi ba Isaac TV imana igufashije ejo nagiye ejo ugakira ukamererwa neza imana uyemereye iki
so ikorera
navuge mu ijambo rimwe cyo azoyikorera
urumva mama ati vuga mu ijambo rimwe cyo azoyikorera
tuyiririmbira tuyininahaza reka nzokora ikizo ndangura cyose nzokikora
skin okay je ne vous gâte pas, je 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 araka brochet ukikubitira araka bia ukinywera agafana ukanywa ugasinzira neza kandi bugacya ukumva muri wewe ko kabisa uri pose urafise ikibazo muri wewe urafise ingorane idasanzwe muri wewe kuko abantu nk'aba n'abantu muvuga yuko imana itwereka kugira yerekane rero wewe Imana ikwiyeretse ukigira nk'umega ntuwayibonye ikizogikorera n'ikizi. So mu gusozera mama, abantu rero bacha bashaka kumenya ni giki rero exactement twokora cyihuta kuri inde yitwa nde kuri Noela, niki twokora kuri Noela cyihuta rero ati ikirinda sabaje ko cyo kwihuta cyane kugira umwana wanje amerwe neza.
Urakoze nyakubahwa watugendeye cyico nipfuza nyamukuru cyonyaruka bona yuko urabona ubonaho turiko turavugo ntituronke imiti ikwiye jene saba yuko Imana ikabagirira neza nkuko yabarongoye ikabaha umutima w'urukundo n'ikigongo kugira ngo umufashe abatishoboye. Nubona yuko mwo turose ubwo bufasha mugaca muntu ari uwo mwana aho mushobora kumuvuza mwebwe nyene muzaba mukoze wanyakuba.
Urafise nawe konti?
Oya, ayo nyakuba ko nta konti afise. Oya.
Bahise bakunzi ba Isaac TV gusa icyo genzo cankora ikiganiro tuzogitebya gato ugishira kuri YouTube amatrondere numero ya compte maze tubashire ngaho niyo ngaho mbona ngaho kugira mama nibigore nivyoro nibigorane kumufasha mama urazi yuko ari abantu gufata miliyoni 10 bagora kandi na musubira ibintu byinshi bagora rero amafaranga kubuza arabaca mu maboko navyo si vyiza bumenga bisa bisukundi ariko ari umuntu washobora kuba ari hanze y'igihugu avuga ati nshaka guterera miliyoni nshaka guterera iraki 5 nshaka guterera miliyoni 10 5 acarungika nk'umuntu wiwe no mu Burundi atigende yashire muri konti y'umuntu nkishikanwa yiwe yitangi hama maze ugasanga bigenze neza cyane. Mama akamo rero wotera kuri leta yacu leta mvyeyi n'abari kwa turaba muri rusange
murakoze cyane akamo noterera kuri umurongo mwadurungikiye nyakubaho urambariye yuko hari abantu bashobora gufasha bakabaha amahera menshi bagaca bakangwa nuko babonye nyamahera. Nyakubahwa jewe umwana wanjye yarambabaje ndamufise ari uwo nyene muhira ari utundi dutatu tutagira kirera tutagira ikidufasha. Jewe nobona yuko umuntu yogira ikintu nk'ica rose Imana imugirira neza akacamira nk'uyimanuza agafata ibyo yari muhaye kugira ngo yifashishe wa wundi kugira ngo abone ko barabaho akabifata ukutariko. Jewe no mukebura cyocyo yari bagiye buzima bw'uwo yari afise acarikunda kuko icyo gihe uwo mwana cyangwa uwo wundi wari wabeshe arashobora gupfa uwo agasigara ararya nyamahera ubwo nyamahera agatinda agahera agasigara uko yari ameze kera. Jewe nipfuza yuko n'ukuri uwo mutima nk'uwo utokwigera unza ko jewe ndose ayo mahera nkaronka n'uwo mugira neza anshobora kumfasha jewe bocha abantu hari uwo mwana ahantu ashobora kuvuga iyo ngwara agakira. Murakoze cyane banyakubaho.
Murakoze cyane. Reka nawe mwana Noela nawe mu gusozera akajambo wasaba rwa turaba kuri uno mwanya haguru igerageza igororoke neza wabwire
jewe
icyo usaba n'icyo usaba
ndasaba n'usaba yuko mumfasha nkakira hasubira ku ishuri nk'abandi.
Iyo urugeze mu kangahe?
Nari ngeze mu wa gatanu nari maze imyaka itatu nasubira ntaja ku ishuri kubera kugwara. Nari ngeze mu wa gatanu
ndaba n'imishatsi y'ingene imaze kumera. Noela n'ukuri ibyo si n'indwara ikizabitera. Noela reka twizere ko Imana igiye kubigufasha sivyo? Imana igiye kubikora uvugwe umeregwe neza hanyuma uzoca ugenda uyiririmbire uyikorere kugenda nawe wavyemeje sivyo?
Yego.
Urazi kuririmba?
Yego.
Rimba gato twa
twarasenze turumvirwa twarasenze turumvirwa twarasenze turumvirwa none Imana irabikoze mu bagwaye barumvirwa abagowe barumvirwa n'ababyeyi barumvirwa none Imana irabikoze twarasenze turumvirwa twarasenze turumvirwa twarasenze turumvirwa none Imana irabikoze shima mana yanju ijya yawe nta yindi mana shima mana yanju ijya yawe nta yindi n'abakwaye baragushima ababyeyi baragushima n'ibibondo mama na hirya yawe nta yindi mana.
Ubwo mwana urakoze cyane. Ati twarasenzwe turumvirwa, twarasavye turumvirwa, turazi neza yuko nakamu twatekagiye kumvirwa mama Rarize no kubera kigongwe, ariko nta kundi twihangane mama, ndazi yuko Imana dusenga ni Imana nzima kandi yatwumviye. Ndabari kwa turakuri no mwanya n'abasenzi bakomakomeye cyane nabo batwumviye, bigiye kugenda neza cyane. Miliyoni 15 n'amahera make cyane ku mana mama, nitwihebure rero hama turazi yuko bizogenda neza. Ndagushimire mama.
Yego banyakubahwa, ndabashimiye cyane. Imana ibagirire neza uwo mutima wo gufasha muzowamane, kandi sinovuga ngo muzofashe jewe gusa. Mu ijambo ry'Imana riratubwira ati nimwasaba muzosabe musabira n'abandi, n'abandi bakenye bagowe nk'uko kwanje batagira gifasha murabagira nk'uko. Murakoze Imana ibahezagire, murakoze cyane. Nta kuntu nobashimira Imana rurema iyo yaremye ijuru n'isi karema n'ibiri kuri yo byose, ibagire neza. Amen.
Noela, nawe tugushimire kandi ubone ibihangana mwana, sivyo? Imana igiye kubikora neza, sivyo?
Yego.
Murakoze cyane. Jewe banyita Isa Classic. Juma Jokes niwe ari kuri kamera. Ikiganiro cyari komeye cyane, kirimo ubutumwa bukomeye cyane, n'umwana yaririmbye mu vya amajambo yaririmbye yarakomeye cyane. Muri rusange rero twese ikiganiro kiza kudukora ko numero de compte iri ngaho. Kora uko ushoboye kose, gwana uko ushoboye kose, amafaranga uronka ku kwezi, amafaranga uronka mu byo ukora byose, nuko ritanga ishikanwa kuri ino miryango, maze imeregwe neza, izikorera Imana, nawe ahuri uzobe uronse ibihembo kuri bijya umwana azogenda arakorera Imana. Murakoze cyane, mugira aho mubaho.